Muri iyo nama isanzwe ihuriramwo abakuru b'ibihugu abaserukira mareta batandukanye eka n'abarongo ya mashirahamwe mpuzamakungu n'amashirahamwe ya Afrika kabari nakajyo ko kubonana n'abandi bategetsi batandukanye ni muri iyo ntumbero nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabonanye n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cha Ethiopia aho baganiriye cane cane kuvyerekeye gusimbataza imigenderanire myiza isanzwe ihari hagati y'igihugu cha Ethiopia bene igihugu cy'u Burundi muri umubonano umushikiranganje wa mbere w'igihugu cha Ethiopia yarakeje cane nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi kungene ariko arateza imbere cane igihugu cy'u Burundi ariko arahindura byinshi eka aranavuga yuko ari umwe mu bakuru b'ibihugu bimboneza koko bari kubarubaka igihugu bacubakira ku mushinge w'intwaro ibereye umushinge w'ubutungane kuri bose umushinge w'amahoro n'umutekano eka umushinge ushimikiye cyane cyane ku neza y'abenegihugu harimwo na cyane cyane bato bato yaravuze ko agiye kubandanya amufata mu mugongo aho mbere kuvyo twari dusanzwe dufashanya n'igihugu cha Ethiopia agiye kongereza ingufu na cyane cyane mu gukarisha ubwenge abarundi mu bisata bizoshora kumvikanwa be n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwe imigenderanire muri urwo rugendo nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabonanye kandi n'umunyamabanga mukuru w'isoko rusange ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko be na Afrika yepfo komesa aho baganiriye cane cane kungene bobandanya borusha urudandazwa hagati y'ibihugu biri muri ako karere utukarere ka Afrika y'ubuseruko na karere ka Afrika yepfo baraganiriye kandi cane cane ku nteguro y'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta biri muri uwo muryango yimirije iyo nama ikaba izobera mu Burundi aho mbere igihugu cy'u Burundi kizoca kirongora uwo muryango aho vyagaragaye yuko u Burundi koko bwiteguye kwakira iyo nama eka no kurongora uwo muryango no kubandanya buterera kugira ngo urudandazwa muri ako karere rworohe eka na cane cane gisata c'abigenga naco nyene gitera imbere kuko ari naco giteza imbere ubutunzi bw'ibihugu nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabonanye kandi n'icegera curongoye ibanki y'isi mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika yepfo aho nawe nyene baganiriye kuvyerekeye gutsimbataza imigenderanire isanzwe hari hagati y'ibanki y'isi bene igihugu cy'u Burundi bigaragarira cyane cyane mu gushyigikira ibikorwa by'iterambere mu bisata bitandukanye umukenyezi Victoria Kwakwa akaba yakeje cyane nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuko ari mboneza koko arakeza eka n'u Burundi bwose ingene buriko burahindura byinshi cyane cyane mitunganywa ry'ubutunzi bw'igihugu no gutunganya amategeko mashasha yorohereza abigenga kuvyerekeye ubutare uvyerekeye amasoko ntangaguvu ningene bariko barahindura amategeko agenga gutunganya ibikogwa n'ubutunzi bw'igihugu ivyo vyose bikara bigaragara yuko hari icifuzo kandi nihangiro bariko barayishikako yuko itunganywa y'igihugu rigenda gisunga ineza y'umwene gihugu byo kwanya ibiturire bakagwanya kunonora utunzi bw'igihugu eka n'ibindi byose bitazanira ineza umwene gihugu rero umukenyezi asanzwe ari cegera ciyo banki mu karere turimwo yakeje arasongera kandi arashimangira yuko ibanki isigiye kubandanya ishigikira u Burundi kugira ngo ubandanye bwiteza imbere eka ushobora gushika no kuri yambona kazoza y'u Burundi bwishira bwizana kandi buteye imbere mu 2063 hambavu iyo nama umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanose kandi akajya kuganira n'abagenzi barongoye igihugu cha Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo bene igihugu cha Afrika yepfo aho baganiye nk'abagenzi kandi nk'abasanzwe bafitaniye imigenderanire myiza ku bisata bitandukanye ingene butsimbataza imigenderanire gufashanya no gufatana mu mugongo na cane cane ingene bobandanya bafata mu mugongo igihugu cha Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gace k'ubuseruko bw'ico gihugu na cane cane yuko ivyo bihugu vyose bisanzwe vyaramaze kurungika ingabo kugira ngo zishigikire ico gihugu koko kugwanya imigwi y'iterabwoba canke imigwi yose yongabanya umutekano w'abenegihugu.